xa xe nó xa xe nó lại kì. Ủa nhàng subscribe ya subscribe. Tạ bọ adom anu su.
Mohinda yiri Gunjan ee baba bekano kore no ee diachire sikanda se Kulfi ee wankasa wasine muba wo eni ni mrati ba na wo baba bekano kore no ee diachire ee Kulfi se sikanda ee wo papa na ee sikanda ee na wo uo ya ubebisa se ee bani se Gunjan die se untumi ee nkasa wo na ubi untumi ee nkasa die nende ee bede na utumi akano kore no Nelson enije sam ene se Gunjan afeje utumi akasa se ne edeho update ebrewo ewo ayeye previous episode no emunum tesie no Gunjan utumi ebie na no ekasa ya sesie no ena am saying to no yadia oba bebe kano kre no ede achre Kulfi ena afeje no sekanda na eno eya enije sam yi pa na senia Kulfi ene sekanda sesie womo enka ya womo enkasa Kulfi mpesa wane sikanda ebe kasa kusise wane ni uncle akwa kukwishia na ni uncle akashono nipa ni papa eyano eno eya dia eye teba eni amaya junu huye hunu yise eba anesen ena Kulfi ena fe sikanda en kasa na anye wamo ebe yene se omo ebe ebi ibia ebe ma wamo mienu nina ansono asanyi akabumu ibi umo na edye ensono ena wamo ebe ye ya eye surprise kwa yiso ena eye amaya ene tavan sono ebe fa na wamo aka eye Kulfi ene sekanda abu mo ya Kulfi sono amaira ene eye sekanda eye kwa ako surprise no wamo eye kwa ako mas Kulfi school uniform fofro kura jesem ebe ma eye Kulfi sono will look so good na fin sono no ho aya fe ewu mo na ne da e son se obe kwa amaira ni school no ibi no eno sono ena asha siya preko no na lovely so eh ade ni kwefu ye pa ah sisi e no ifi ho no e kama e se eh lovely enka ifi no ho biomo obehwa e kama e so bibiara e you lovely ama na ni kwefu ade ni na ama eh lovely ni kwefu no e beti ni nyina ho asem a little singer Kulfi update emu e at studios ni ade update e brewa crangel be babe king kandi ama wono se onya subscribe to your channel we ya Bwa ma din sabe subscribe na o subscribe wi e ma run fi se be bo notification bell no eso ye ni sab data e be free at studios a so ya ba biara no so no sabe ka wo funo eso na so ba ye channel wi eso a aba ba be she na adom tv live written update na fe telenovela ho enjo mon so no eno so no se wo ko at studios.net a ho ena wo nsa e be timi a kan wo na follow at studios or tiktok se na update ye videos a yadi ebe tu wo nyinara no wo so no nsa e be timi a kan don ko little singer Kulfi update ye so na ni aye be se wo ho no ya ko akwa ko she se ifra se wo little singer Kulfi update ye so a episode no sha se o bra lovely all kitchener Oh ye duane na duane no lovely eh ye no ebu efu no hose ya o kasakasa na lovely ni how you nara any say amaira e do no eh totu ni mrat e ho o compare wo no any ni mrat na woni say ya recently no e bibiara amaira say e na Kulfi mame a chere ni say e na Kulfi mame e ye say e na Kulfi mame e ye say ya chesem wo hu no say ba ne say kra e na amaira I don't know how to say any mrat at home. Na eho ena wakan se unya kupen pe eno nimni tia we nyenara ACA na Gunjan die na chese wononom otewa woshe eye lovely aninia o ye nyenara na ye previous update ten ye de ebre wonom Gunjan afe die utumi ekasa utumi ebie na no kakakakra mo se eya o finally difficult die and so no se die utumi ekasa ya wae krado sem no kra no obeka che eya sikanda na afi Kulfi ema womo ehunu eya womo no kra ese Kulfi eya wono sikanda ba na ehom ena eya amaira ena afi tava na womo discusses said Debbie. Bibi aye wrong between Kulfi and a sekanda na senior tibianum. There was a wamo a working out to that Kulfi and a sekanda a sign a kabu movie more the way and a lovely dear. War by aye amaira in Chenya who cried the any or the air amaira na ho and our toe aye amaira ewo a quaint so warm and a obisa amaira say a dear air cause what I say you know. Na Myra ekachre ne sem eye Kulfi ne surprise na eye bale tabab ebe wa ha sei na wani Kulfi wa mo ebe ba ha na edwuma bibiri ewo ho a wa be ye pa o na lovely e ka chen se odiem jiwedi ane na amaira e kan se medie medidi o shem medidi kra che na meneda ene edidi ye ene wofiri ho akọ ye ya se se diem lovely aba ba be ankonam oni obiara ane no ebe kasa nikunu a weyi na ma sekanda ene no en kasa biem ene afi ne ba amaira hanso dia tisie no ni time ni nara no ekame se dedicate ajama eye Kulfi na enya di mpo a odwen eye wono eye lovely ho biem a tisie no ewi ase ni na no ekame se m eba ne yeye ewi ase no eso na enso no lovely dia ono nkwa onkumu na eho ena isain ya ACNT no lovely ni buefu ye ena eye eduane no okura no lovely ade hwe form ya na ni buefu ye empo ema johnny kra microphone no yemu ahye no oh nya lovely eye ye no eho na eho ena sekanda erase eba lovely enchem na myran so ekwa na wate ni esi a wate se ne mame ade aye bo no ade ahwe form no ena wono so no Rashi eba lovely and chain. Na Myra ba lovely hope pepe ena wakacha ni se ma ne dia kra na waye eduane bebre ena wase no sa keke no ana na wini me se Kulfi ene na ma media enya ade a womo eye enna bebre mpo womo edidi na wo de wenye bia chese utu egu ese ni wono na ho ena Myra wo sha se se o sisa eye bo no pieces a ebubu nyinara ene eduane no a egu fomo no osia sie se o sesa we ema sekanda o kae amaire huni se he awne ba amaire pa ena wasesen o kae imbre bi abebe sen ko ni ana amaire nso no edi Kulfi e febo o tan ana amaire e tan Kulfi a on pese Kulfi ebebe nu o ni ni e o ma eye Kulfi nso no ana wadi Kulfi e fo mo nyina no sekanda e kae ye na oti ase se ni amaire e sesa Senia Amaira, Sono eye ni papa, to the extent, Kulfi, eye eniama, Kulfi, chiranu, anase, mra womo e dear boominano, ayadia, Kulfi, Sono, chiran, and yama papa bibri, no ena sekanda, Jane say, oh, memba idiye, womo e siena, my papa, oh, umbra, womo e dimbre abumunum, widye, ayapa, ena, wako, Amaira, and Senyam, wakacha ne se, me princess, mame mbuao, na wano ene Amaira esha siye se wamo ee sasa sasa eye ene mano na Amaira ekan se dad medebe kwa kitchen ho ena sekanda ofre Amaira ewo mbira Amaira ee kono ena womano kiss ewo eye ene moma nsua wakachire ne se Amaira me is so proud of you ne ho ena lovely iji na wachire se wano ne die waya ankonam chese wano ne die ya dia otu mukra na lovely ebisa se kanda se edia yina o try se obe ye maka achira o se ewa se oma no chwe ne hon efri aya teva e hon ya asamwa lovely e kanono ne wana se kanda waka achira ne se edia yina o pa achire me nte se uo se me mana achwe ne hon efri ni papa e hon minu mye nu nyilano ye ni mene kre se teva ena ye ni papa hadi nti ena wa se ya mano achwe ne hon efri ni papa e hon nya wo kane de me to me enye da na lovely eso sekanda nsemu a sekanda opete ne nsa che se wontie na asem kura ne wo ena lovely e ka che ne sem adinti ena wo ye ne oya no adinti ena o ma Amaira a time ye no ena sekanda e ka se wo wo sa ba we ena wa dwendwen lovely e ka sem o compare me o compare me e de achre aye ana o compare me any ni mrad na wo chire ne se me nye eye enapa na sekanda e ka che ne se me enye me ena me che ni bibie na emom no e wo mu se wo mo eye nkwada de na nso no nkwada e hunu no kora no wo mo de wo bani atoto fo mu a wo e hunu ni ye yabone ene ni ya eye papa ne ho ena lovely wa ka she fine ya wofiri ho a okoya chese ade no etwi niye pa she no pa se Amaira ehu sem nimrat e papa se ne wono lovely crabo na sekanda ehu no gunjan se wate ho ya aye Gunjan aje senior opesi obi na no e ka asem bi e kire no na sekanda ba Gunjan enchan e na obisa no se ade anye e na esie na ho pepe na deva e ne Kulfi so e boru mu a Gunjan e hunu wo mo Sabre nso no na Amira eba e ho e na deva wo ye na ni sign e kire Amira e na Amira ko ye na deva e ka kire Kulfi se Kulfi tenase yi me basisi ara ya wono so no ye nwa yifa ho a wo ye ya we ene plans a tava ene aye Amira achese sene ebema Kulfi ene sekanda has spend time together tafi Kulfi ene ojina we ya chese Mr. Sekanda nso ejina we na Mr. Sekanda nso ene wone no ehen kase yi ya wamo wone wamo ebe kasa no omo eja no ho akom ewe na sekanda wa ba Kulfi enchen na Amira ade aye school uniform ade chire tava na waka se menye we ade ama aye Kulfi na aye mene me papa ena aye ye ye we aye good idea me boa na tava e kan se anyo wa yade pa aye chesem school uniform we sunom aye uniform a omo de bema aye Kulfi school a oba abe kono hun school uniform di Amira aye she bi no ano bi ena wamo apam ade ama Kulfi na Kulfi ene sekanda kasa no ena wuhuni sem anti Gunjan hwe no ena woba ne nchen na sekanda ka kire Kulfi se awo se oyi nsem bi se ano se obe translate ade aba aye brofo mun na Kulfi nso no eyi ano a pasire ye ya Kulfi di ayade we improve o addition ni mu yi pam aye preparations a wamo e prepare no for entrance test no na nya ade Kulfi wadi edi agro kra o mia no ho esia ni nyina pa ya wono mu oye smart kid dada ene njuno ye wamo e kire ni nyina nso no omeki si oso besua na asenia opese wosia ne ntam na okoko hunu ne yanko na hunu no kra fa ne papa hono ano nso no e yade a e ma Kulfi e sua bibi biara ententem Kulfi de asema a waka che sekanda ne se nsema obi sa me nyinara no me ne mo ho ano ye adan we e reason nti a opese wo ne me e kasa na sekanda e ka kire Kulfi se 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 de my helpless o na mintimi entena se ewo mbra me ne wo enkasa na Kulfi e kan se na nso me de meti wo na nso no enya ade a me movie kosi se me ne me uncle ebe shia na se mpo no me ne wo ebe kasa kosi se me ne me uncle ebe shia na wo na sekanda e ka kire Kulfi se me shira wo facha me fami bwane fachame na Gunjan etu wo ena wakase ana wutie nkomo ekoso wo muntemu no wakase wamo eni mwenye kranda da nendye adia yin ena esi no baka no krono edia chile Kulfi se sekanda mum ene yene papa na otraye se wabefre Kulfi na wakano krono edia chile no neho ena ya ringe bel nwa teva iburu mwa oba ebebe fa sekanda edeno eko ye enfa ena tava ede sekanda eko na eye plans eye surprise awo mo ahyehye di ama Kulfi no eno nso no sen ene bi si akọ we eye little singer Kulfi update ho at studios channel so ena grandel making kind di ama wo no se wunya subscribe to your channel we ya bo mo den subscribe na subscribe you know show nse ne fa so wa eye notification bell no ebe pio ho no ebosu aye update aye de ebebru biara no munse beka wo phone esona se wo ba ye channel wo ye so a aba abebehyem na dem tv live written update na fe telenovela when do munse no se wo ko @studios.net a wana wo nsam ebetimi aka no na afi tiktok enso ho enso ene ade aye Kulfi videos ade egu enu ntine so pe videos afia enu nso no so kwaye tiktok na usechi at studios a bana onse beka videos no na afi ufulu yenso a abrubi ade new video ebe ba biara no onso no nsam ebetimi aka yanto aso ewo aye little singer Kulfi update we eso ne yenhwe yebesan esi bi mu ewo ho anu nti tava e ba be fa aye sekanda edeno ekọ ye no Amira ba Kulfi enchen na Kulfi ebisa no se ede anyi na esie na Amira na odi bibi ede esie na echi ya aye school uniform am ede esie na echi e na aye Kulfi ebisa no ede en na esie na mi sia dio e na wo frɛ me ntampa so e dia na aba amaire e kan sɛ katawani na Kulfi e kata nani e na ɔka kyɛ ne sɛ tene wo nsa e na Kulfi wo tene ne nsa amaire wa de school uniform no hadi eto Kulfi ensemo na Kulfi ebie nani no ohuni sɛ school uniform e ne yade abrɛ no no wei emaneni agyi ye pa e na wo bam amaire na Amira e ka kire Kulfi se me ene me papa ene ye pe sa uniform we e di ema wo me nim ni ntia ubu e funu die nenso na we very sorry o bi bi biara o ye ye ho bia eno ntine se obetimi e di ache no anka yade am ya be bua pa Kulfi e ka kire ne se me nim die nenso na me crampo no by helpless ni hu ni ame ye nimponom bi bi biara e wo me no ntemu no anya ade nso a metumi aka akyerɛ wo metumi ene wo enche ena Myra e ka kyerɛ ne sɛm okay hodie me aho kra afi kɔ na kɔkɔhyɛ uniform wei na mayɛ konkɔ surprise obi biara na Gunjan na wato ho bia wei a ɛkɔ so nyinaa no na ɔhwɛ bi na ohunu sɛ ne wo mu ACL bond no ena ɔka sɛ awo Kulfi die wɔyɛ psych a charm na empo Kulfi die ɛyaw ama ne werɛ ɛfiri ɛyɛ ɛyaw ɛwɔ ɛyɛ sɛma kakra bi ɛntɛm mentumi ɛmma ɛyɛ Kulfi ɛnkɔ so a ɛmfa ɔyaw mu Kulfi ɛwɔ sa akwanya no sɛ ɔba bɛhunu ne kɔdɔ no ɔwɔ sɛ ɔhunu nipa korɔ a ne papa ɛyɛ na wei ɛna Kulfi wɔkɔ ɛkɔkɔ dresse wɔ ne school uniform mu ɔhyɛ ne socks yɛ a ɔhyɛ ne shoe ya chesem ayo ready ya osho insenia na Kulfi kijina wanua na os student ye pa na ukoku jina aya ukoku jina aya mirror no enimo ya chese osho na huo feo huni isenu huwa ya feye papa ewa aya school uniform na imo ya huwa ena na Amira msono uprezi Kulfi eba Kulfi ya nchenya wakache Kulfi se au Kulfi huwa ya fedodo na ewa ena Kulfi wakae aya ni uncle au ikrasi na ajin se au se mi uncle ihume au sa tari we imudia nendie eni yabaji ye pao enche kura no mihunu ena Myra ekan se mayenko na yemfanko chiru bibiara eho ena Kulfi wakan se ane ansa nanom yeni kan yemfanko chire mi mame na oko ayaba koni eho ɛwɔ ɛna wɔbɔ mpayɛ ɛkyerɛ ne mmrata a wɔyɛ nsoroma ɛwɔ wiem no ɛna wɔka kyerɛ ne sɛ ma me school uniform foforɔ anio bɔ mpayɛ ma me wae na aka kyerɛ onyankopɔn nsɛm ɔnkɔ so a ɛma ne nhyira ɛmbra me so na Myra nso ɛne ɛyɛ ne mmrat ɛka sɛ yɛbi ɛna wɔka kyerɛ ne sɛm medin ade Amairo me na meyɛ Kulfi na danfo ka kyerɛ onyankopɔn na wo nhyira Kulfi wae na ɛhɔ ɛna Amira ɛne Kulfi nso no ɛbam wɔ mo ho after sɛ wɔn ɛne ne mmrat aka sɛ wie no na ɛhɔ ɛna ɛyɛ Gunjan nso no ɔtrae sɛ ɔbɛfrɛ Kulfi na waka nokorɛ no ɛde akyerɛ no ɔtrae sɛ ɔbɛma ne nsa so na wɔmu wi ɛyɛ wheelchair no just then pɛpɛɛpɛ ɛna light no dumiyɛyɛ a obi ɛnim ne siyie nti a ɛma light no dumiyɛ ɛhɔ ɛna Myra te sɛ ɛhɔ ɛna ehu ɛtɔ ne som na ɔka kyerɛ Kulfi sɛ Kulfi medeɛ mabɔhu paa o bra na na ɔkura ɛyɛ touch light ɛna obi ɛbaa Gunjan nkyɛn a ɔde touch light ɛtɔɔ ne som na na Gunjan adwen sɛ saa nipa korɔ no ɛyɛ Kulfi ɛno nti no asɛm a Gunjan ɛkaeɛ ne sɛm wo papa ɛne Mr. Sekanda saa ɛnyɛ Kulfi o na na yɛ Myra ɛne gyina hɔ na light no ɛbae back no ɛna Myra ɛtee sɛ ɛyɛ Gunjan ɛreka sɛ Kulfi papa ɛne Mr. Sekanda yɛ akyɛ sɛ Myra nso no ɛbaa bɛbɛte no korɔ no ɛde firi Gunjan ano na akɔkɔba ne sɛ yie no ɛdeɛ mpaa asɛm a ɛbɛsie no ɛno ɛnsoso no ɛna ɛso na yɛ next update ɛnam kwan so a ɛt studio siadeɛ bɛbrɛ wɔ no Myra ɛteɛ mu after sɛ wɔtee saa nokorɔ wei ɛfiri Gunjan nkyɛn no ɛno ɛna obi biara ɛwura hye baa ne nkyɛn na na Amira ɛwɔ shock mu akyɛ sɛm shock atɔ ne so yɛ akyɛ sɛ biribi atɔ ɛyɛ Amira so ɛwɔ ɛyɛ nokorɔ a ɔteeyɛ ɛho na yɛ next update no sani si ekwa yeno at studios ya diabebro anintino ba omwade na subscribe to your channel we sani update to neba onsono usibi timi akana sa oba ya channel we yesuwa aba abebe she na sopa adom tv live sopa written update ena afe ino tali novela hon enjomen suwa sa ewoko at studios.net Wana wunsa, ibitimi akano bibiara fa telenovela hono, awo ena wunsa, ebe kanwo, follow at studio, sawa TikTok, sane update ye video sa, yadi ibiguo nyina rano, wunso wunsa, ibitimi akan. Kranjol, ena mekenkai, leto senga kufi update we, ema wo, mene uyebisha, awe next update so, makrao.